Hello moro akieng e dweche wang jowi mari mar kala TV eno di chenro ma bende tieko juma tich abich tarik ochiko dwe mar ariyo higa mar 2020 kod 20 kod ang'wen. Aniluonga ni Arnold Ogang ka jaloko marwa en David Abila. Ka wachako weche geko manyien, wachako gi wenge geko mag Siaya County kama koro ni to piny wacho mar kaunti nero ma Siaya koro ni to koni gibiro chako juogo jopur e nengo mar mbolea kaachiel kod kothe ma gichiwo. Maendi bang' ka nonro mane gitayo ne ofwenyo ni moko kuom jopur e kaunti nero ma Siaya osebedo mana ka uso gigeko ma imiyogi kod piny owacho mar kaunti nero nono maonge chudo moro amora. Ler ma kamaendi ne ochiw ne wang' jowi mar Kala TV kod apisa mochung' ne weche geko mag pur, pith kod lupo e kaunti nero migosi Sylvester Kokoth.
Sach yudo no jopiny kata jopur mawa ka nitie gimoro amora momigi nono mak gichide luya to ok gitigo yo mowinjre. Wan kod ranyisi mag jopur mwasega miyo gik michiwo nono through projects gi kata through the department kaka kodhi, kaka liners miloso go fish ponds, kaka predator nets migengo go fish ponds mondo lemoko kik bi chamo gi rech, kaka chiemb rech mane bende wachiwo tan 93 mwamiyo jogo mapidho rech nono. To iyudo no mochiw nono gi jothurwa moko kao kendo duoko e duka e agrovet. Koro imiye mondo konye mondo odhi olos go production mar rech e yo maber mondo production ne kod yuto mare obed maber. To kendo gik mimiye nono kaka sirikal mikonye gi odhi dwaro go pesa, to pesa modwaro no koyudo to kotim go tich mar agriculture. Bende noduoke e wach mar agriculture, nodhi timo go gimoro maber e agriculture, onyiew go fingerlings kata onyiew go gimoro makonye e agriculture. To wanyalo wacho ni manopudo duogo na e ratiro mar tich modwaro ni Siaya waka kata department mar agriculture value chains mage kata pith kod pur mage mwaketo mbele kaka jo Siaya. To current status mar yuto e value chain no en mane, to wadwaro ni wadhi kure momiyo wadwatimo gimwaluongo long range campaign. Wapidho gimiluongo noduma, to e Siachwa ka jopith mag oduma yudo gunde 7 kende, 790 kilogram bags per acre kende, koma pinje moko kata kaber to nego giyudie gunde 30 kuom acre ka acre. Wadwaro ni wagolgi gunde 7 go mondo watergi e gunde 27 in the next season.